La plus rapide au Burundi. Yoni ona mobere rero Yosefu. Nayo nyene rero iri hariya mu bushikiranganje wabonye bwa
oya. So ni uvuga. Ona perigira ati. Umwe kigira tuwereke kubudasa. Twarazanye ivyuma bishasha tutegeza gukora kugira ngo abanywanyi bacu babone iko twateye imbere bimwe mu byasanzwe. Dukoresheje bwa 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 buryo bugezweho. Ibyo mukora ni ikorera.
Ayo rero na manimero spesio